ngiyakhulwako hoye isena kumu ya uyi wale nakuyo inhlangano
Thank you.